Hello guys, welcome back to another video. So leo ni kuku Makindu, nimekujia vitu zangu na ama kutoka Makindu. Sawa, nimekujia vitu nipeleke Nairobi. Yeah, nikuoneshe nyumba, nyumba inakaa hivi sasa. The house is a mess. Sijamaliza kutoanisha.
Thank you.